Bagwetha udilikati labasolwa abathathu i-Regional Court yase-Grey Town ngecala lokushisa indlu baphinde babulala abesifazane ababili okungumama nendodakazi yakhe eMatimatolo ngo-Agasti ka-2023. Laba basolwa abathathu okunguPhiliswa Zuma, Thubelihle Shezi kanye noMazi Lembethe bahlasela laba besifazane bababulala ngokuthi bayathakatha. Ukhulumela uMzinyathi District Constable Siyabonga Nkwanyana uyachaza.
Ngayeke u-Agasti 2023 amaphoyisa aseMatimatolo aphuthuma kwi-complain okwakuthiwa kusha khona indlu. Uma efika abesethola indlu ishe yangqonqa, baphinde bathola ke nemizimba emibili nayo eyayishile. Ngokusho kwe-information, laba besifazane bahlaselwa behleli ekhaya labo kanye nabazukulu babo. Bahlaselwa nje basolwa ngokuthi bayathakatha. Abazukulu babe sebekhishwa ke ngaphandle kwase kwasala laba babili okungumama nendodakazi yakhe abashiso bangqonqo. Abamangalelwa abathathu kwabangu-4 babe sebelahlwa icala ngomhla ka-26 kuJuni 2024 begwetshwa ecaleni ke layo i-arson u-5 years bebhalejele kanye necala ke lamameda amabili la abagwetshwa khona udilika jele. Uphenyo-ke lusaqhubeka njengoba ummangalelwa wesine esahamba inkantolo.
Ezindabeni ze-Doubt TVZA, ngingu-Andile Tsotetsi.